I-Bitcoin yimali, kodwa yehlukile emalini evamile. Imali yanamuhla inqunywa yimithetho kahulumeni. Irandi laseNingizimu Afrika lanqunywa ukuba libe khona ngo-1961 ukuze lithathe indawo yokusetshenziswa kwepondo laseNingizimu Afrika. I-Bitcoin ayizange inqume yinoma yimuphi uhulumeni. Esikhundleni saloko, yadalwa njenge-protocol isethi yemithetho ngo-2009. Futhi ikhona kuphela uma abantu bevumelana ngokuzithandela ukulandela isethi efanayo yemithetho ukuze bahwebelane. I-Bitcoin ibalulekile, i-value iya ngomuntu, isekelwe einkolelweni noma embonweni yomuntu. Ngenxa yokuthi i-Bitcoin ikhona kuphela uma othile elandela umthetho olandelwayo, i-running Bitcoin inika inani, futhi i-value yama-Bitcoin ivame ukumelelwa kalula amanani we-Bitcoin. Inani le-Bitcoin linqunywa yimakethe, inani abantu abazimisele ukulukhokha noma ukulithola ngokushintshanisa nge-Bitcoin, futhi alinqunywanga uhulumeni, njengoba nje intengo yegolide inqunywa yimakethe. I-Bitcoin ihlukile, akekho olawula i-Bitcoin, njengoba akekho ongaphoqa omunye umuntu ukuthi aqhube inguqulo ye-Bitcoin ngemithetho abangahambisani nayo. Igolide lingenye yezinto eziyingcosana kakhulu ngokwemvelo emhlabeni, ngenxa yokuthi bekunzima kangakanani ukumba imayini ngokwenyama, okuyinto edinga amandla kanye nesikhathi esiningi. Ngokufanayo, i-Bitcoin nayo iyimvela kancane futhi ayikwazi ukumane idalwe ngaphandle kokutshala amandla amaningi nesikhathi. I-Bitcoin iyi-digital, ngokungafani negolide, ingathunyelwa noma kuphi. Cishe ngaso leso sikhathi, ngomakhalekhukhwini ohlakaniphile kanye ne-inthanethi yeselula. Abantu abaningi bagcina i-Bitcoin yabo kuhlelo lokusebenza lweselula olubizwa ngesikhwama, i-wallet. Kuney'khwama ey'ningi ezahlukene, kodwa njengesikhwama esivamile, umbala wesikhumba awunandaba. I-Bitcoin ngaphakathi iyafana, futhi isikhwama se-Bitcoin esihle sifana nesikhwama sangempela esinokheshi. Ikunika ukulawula okuphelele kwemali yakho, futhi akekho omunye ongathatha loko kulawula inqobo nje uma ugcina isikhwama sakho semali sivikelekile. I-Bitcoin iyi-protocol, isethi yemthetho engalandelwa ukuxhuma iy'nkulungwane zamakhompyutha emhlabeni jikelele. Kuyafana ne-WhatsApp noma i-Facebook, kunomehluko othile obalulekile. I-protocol ye-Bitcoin inemithetho ethile. Le mithetho ichaza izakhiwo ze-Bitcoin njengendlela yemali. Eminye yemithetho ebaluleke kakhulu yilena, isibonelo, iqiniso lokuthi ukunikezwa kwe-Bitcoin kunqunyelwe. Kungase kube khona i-Bitcoin eyizigidi ezingu-21 kuphela. Akekho ongadala ngokwengeziwe. I-Bitcoin ngayinye ingahlukaniswa ngama-unit amancane ayizigidi eziyi-100. Abizwa ngokuthi amasatoshi noma amasets. Futhi uma ngithumela amasatoshi angu-100 kumuntu, imithetho ye-protocol iyangivimbela ekuthumeleni lawo masatoshi afanayo kunoma ubani omunye. Akuhlukile nokukhipha u-R5 wemali ephaketheni ngiwusebenzise. Uma sowuhambile, uhambile. I-Bitcoin isobala, noma ubani okwazi ukufunda ikhodi ye-computer, noma ubani onentshisekelo ngokwanele yokufunda, angabona kahle ukuthi yenzani. Ngokufanayo nendlela umakhenika, noma ubani onesifiso sokufunda, angakwazi ukuyivula imoto futhi abone ukuthi kwenzakalani ngaphakathi. Akukho lapho ungafihla khona lutho. I-Bitcoin ayiguquki, ayishintshi. Uhlelo lapho ukuthengiselana kwe-Bitcoin kuba nzima kakhulu ukubuyisela emuva, noma ukuhlehlisa, kulapho kuhlala isikhathi eside ku-blockchain. Imithetho eyenza leyo msebenzi ye-Bitcoin ayikwazi ukushintshwa, ngaphandle uma cishe wonke umuntu osebenzisa i-network evuma ukuyishintsha. Futhi njengoba i-network isobala, ikhululekile futhi ivuleke kunoma ubani, ukushintsha imithetho eyisisekelo cishe akunakwenzeka. Akekho olawula i-Bitcoin, noma ngabe banamandla angakanani. Ayekho uhulumeni noma inhlangano engashintsha lokho eyiko inqobo nje uma abantu bezimisele futhi bekwazi ukuqhuba iprotokoli yeBitcoin abavumelana nayo. Kuneyinhlobo eziningi eyiphuma kuBitcoin. Lezi zibizwa ngeyinhlamvu zemali ezihlukile, ama-altcoins, ama-cryptocurrencies, noma ama-shitcoins nje. Zonke zidalwe ngemuva kweBitcoin. Ezinye eyinkulu yi-Ethereum, i-Ripple, i-Cardano, ne-Solana. Kukhona cishe amakhophi angu-10,000 e-Bitcoin. Kodwa ungakhathazeki, ungakwazi ukuziba ngokuphepha zonke. I-Bitcoin ayilawulwa mumuntu noma inhlangano yini. Ukwehlukaniswa kwabantu kusho ukuthi abantu abaningi basebenzisa umthetho olandelwayo kumakhompyutha abo. Lokhu kudala i-network ebanzi esabalaliswe kakhulu. Lokhu kubalulekile ngoba lapho i-network ihlazeka kakhulu, kuba nzima kakhulu ukushintsha imithetho. Ngenxa yalokhu, imithetho iyabikezelwa futhi inokwethenjelwa. Futhi ukubikezela kuyimpahla yemali ebaluleke kakhulu. Eningizimu Afrika, siyazi ukuthi ukungazinzi nokungabikezeli kungabangela imali yezwe ukuthi ilahlekelwe yinani ngokushesha. Ngokuphambene, ukubikezela kuyimbangela yomlando wegolide kweminyaka eyizinkulungwane ezinhlanu. Akunakwenzeka ukushintsha uchezu lwegolide kube ngenye into. Kuyohlala kuyigolide. Ngokufanayo, iBitcoin izohlale iyiBitcoin, okuyinto okungekho noyedwa wabalingisi ongayibanga. Lokhu ukubaluleka kokulinganisa inani lemali ngokuya kokubikezelwa, kanjalo nenani le-cryptocurrency ngokwembandela yokuhlukanisa. IBitcoin ngeyomhlaba. Ukusetshenziswa kweBitcoin kwanda kakhulu. Kunezinkampani eziningi ezihlukene ezisebenza neBitcoin, futhi ziyamukele njengohlobo lwemali. Ukukhombisa lokhu, sisebenzisa uhlelo lokusebenza lweselula olakhiwe yikampani ebizwa ngokuthi yiBitrefill, elivumela ukuthi uthenge inhlobonhlobo yemikhiqizo, izinsiza, kanye namavoucher okuthenga ngokushintshanisa iBitcoin. Ungakwazi isibonelo ukuthenga idatha yeselula ne-airtime yefoni yakho ngeBitcoin. Usebenzisa uhlelo lokusebenza lweBitrefill. Futhi, yiloko kanye esikubonisayo kule video. Bonke abantu obabona lapha bathole idatha emafonini abo ethengwe abaqeqeshi bethu ngeBitcoin besebenzisa uhlelo lokusebenza lweBitrefill. Lokhu kwenzeka kuphela ngoba iBitcoin imali yangempela. Into ebaluleke kakhulu okufanele uyiqonde ngeBitcoin ukuthi akuyona nje imali yangempela, yimali engcono. Futhi lokhu kungenxa yokuthi ihlukaniswe futhi ayilawulwa yiqembu elincane labantu. Bheka okwenzeka eZimbabwe. Yiloko okwenzekayo uma imali ilawulwa abantu abathile. Ingalahlekelwa yikho konke uma benza umsebenzi omubi. Lokhu sekuyenzeka kuwo wonke amazwe emhlabeni jikelele. Njengoba wazi, unyaka nonyaka udinga imali eyengeziwe ukuze uthenge izinto ezifanayo. Lokhu yi-inflation, futhi abantu bathi amanani ayakhuphuka, kodwa empeleni inani lemali yakho elehlayo. Kungani? Kulula. Ngoba abantu abaphethe imali abawenzi kahle umsebenzi. Ukusebenzisa noma ukugcina imali yakho kuBitcoin kukwenza ukwazi ukonga noma wandise amandla okuthenga umholo wakho ngokuhamba kwesikhathi. Uzitholele ikusasa eliqhakazile wena nabantwana bakho. Lobu buchwepheshe bokudala incebo emangalisayo sebuvele bukhona. Kodwa kukithi ukuthi senze isinqumo sokubusebenzisa. Thatha isinyathelo manje, ingane zakho zizokubonga kusasa.